Nā, i tā, huanei, ka piki te tokomaha o ngā tākuta kararehe i raro i te hōtako hō a te whare wānanga o te Kunenga ki Purehuroa. Ko tākuta Eloise Jillings, tētahi o ngā toa whakaihuaka o te hōtaka nei. Ā, ko tōna hiahia kia tokomaha ake ngā tākuta kararehe Māori. Hei tāna he wāhanga o te hōtaka e hāngai pūana ki te kōrerora nā te Māori mā te Māori. Ā, hei tāna mā te pērā, kei te kite nei ia i te whanaketanga o te Māori i roto i tēnei rāngai.
Nā tōna aroha nui ki ngā kararehe, tō ia mai ai e waia tagiris ki tēnei rāngai. Engari nā tōna taha Māori tēnei ara i whakamāma mōna.
I was pretty much like on the brink of, I don't know, breakdown basically. And yeah, when the VETMAP, our first meeting, it was just like an overwhelming sense of like relief. And it was just like amazing to see that, I don't know, my people are also in this degree now. Like in my class, I was the only Māori.
I whakatū e te kunenga ki Purehuroa i te kaupapa VETMAP, hei aki i ngā tauira Māori, Pasifika, nō hoki, e hiahia ana kia uru ki ēnei momo mahi.
I've seen so many Māori tauira come through that usually get lost in the general pathway, and with general pathway, there's over 100 students of non-Māori, so it's nice to know some Māori that are in here as well.
We, I think, create barriers to our educational system in secondary school that push people away from these pathways, and then I think we have more barriers at the university level, and so it's about us exploring how we can actually really support tauira to navigate those barriers to help them achieve their goals.
E ai ki ngā tatauranga, no te tau 2028 e 2025 ngārata kararehe ki Aotearoa nei. Hei tā Jillings, toru noa o rātou he Māori.
When we think about the profession, only 2% of vets identify as Māori.
Me te aha e matapakina ana e nei tauira ka whaihua nui te rāngai me he tirohanga Māori o roto.
I'd like to incorporate more Māori into veterinary medicine, more tikanga, more rongoa, and just incorporate the two.
We could really enhance the profession by having that broader view.
Hakua koe nei noa te tau tuatoru kua whakahaere hia te kaupapa nei, he manako nui tā tēnei uri o ngā timaru mā te anamata.
Are we going to see iwi-owned veterinary enterprises and things that can then really support their Māori veterinarians, support their Māori clientele?
Ka huakina anō te kaupapa nei, he te tau e tū mai. Regan Paranehi, te karere.